Me inside the Mwanza.
He's a junior. Al K. Check no fucking records.
Nakupenda baby. Uwe wangu wa maisha. Nilikuwa nakupenda. Mpaka sasa na mtaji. Nakupenda baby.
Yo, boom, boom.